Uria kia ana ki te whare pāre matai nā e nei, ko te wai tonu te kaupapa kōrero I whakārātia ake I te komiti take pūtea. Ko Ngāti Porou tētahi o ngā iwi kāre I tā ai ki te hui a te kingi Māori I te rāwiki. Ka mutu e wero ana te hemana o te runanga o Ngāti Porou a Apirana Mahuika I te karanga kia tūkotahi te ao Māori. I kōrero ia Kāea Maiki Sherman.
Ko tahi noa te rangatira a iwi I tai mai ki te komiti take pūtea.
Te Huhu, Roa, Solomon, Tau, Whamitu, Jews and others aren't here. Where are they?
I'm not sure, honestly.
Ko tahi noa te whakapae mo tēnā.
So they couldn't get here because they're out dealing with the Maori River.
Don't know, honestly. I don't know.
Ai ko te mana ki te wai tēnā I whakakotiti I ngā kōrero.
Do you share Tiriata Turia's view that Crown consultation is a waste of time?
This issue of mana, do you think it's understood by the government?
No, it's not understood by the government, nor is it understood by the wider non-Māori sector.
Ahakoa te karanga kia tū ngātahi te ao Māori, ka rea Ngāti Porou mō te paku aro atu.
Te hui a te kingi, haha te take kāra.
A kingi waitea?
Yeah. A kingi tū heitea. Ah. Ka re koutou Ngāti Porou I tai ake, hea hai.
No te mea kāre mātou e hia hia ki te haere, hia hia na mātou te noho te kāinga, te kōrero rotonu I wai nui a mātou.
Hei tā Apirana Mahuika mā Ngāti Porou te wai e kōrero I wāinga I a rātou anō.
Kāre koe te kite I te hua o te tūngātahi?
Hea te tūngātahi. Mā hau whakamārama mai ki au, hea te tūngātahi.
Te mahitahi a ngā iwi?
Hea te mahitahi.
Te noho ki te kōrero tahi?
Kua roa mātou e kōrero anō.
Nō reira, ahakoa te kawa he kiko kai ngā whiu kōrero a te pirimia mō te huhua o ngā whakaaro rereke a ngai Māori mō te wai. He āhuatanga I ki te ake I te rangi nei. Maiki Sherman, te Kāea.